Candy, 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 candy.
Sendine 13 years kaloku ngoku ndingene ngo 206 by 40 ngo 207 naqala ngafunda bengoku.
Okay.
Ngoku since then. Ngoku ndivuthiwe ngoku.
Uvuthiwe ngoku?
Hayi ndivuthiwe.
Vuthwa.
Eh.
Uvuthwa ngaphezulu.
Sendena xa ndizenza ngoku sendizenza thucukileyo ngoku. Uyabo.
Uzukubheke laa nto nakulodi. Lo mntu kaloku eKapa ndithengise izinto. Bendinganqoneli ukuthengisa ngona umphangu. Into endandiyazi noba ikhona.
Ipi, ayi, ayi, ikhona imithi. Nalebe nje mayirhuthu lendlulu. Athi mabathatha isitulo bakhwele.
Benze mayibona
bathi. I
bakufana kofulek xa ndena khona pha.
Yiyo le nemicimbi.
Ndiyayidinga kanjani
mafulelaileyofulelaiyabonakeoo yabona le uyithatha phaa ithafeni
dawawo singatywali ixesha